Unataka
kula nyoso.
Yeah, easy.
Unataka kula nyoso. Kwani ring bana muingizi?
Watu ndio hawajadini.
Mabodi zija. Eh bana.
Unajua we shut down from Saturday jioni.
Oh, hadi leo.
Hadi leo. Ya watu wamekuja hapo.
Kwani mko na game weekend?
Ah,
you can't connect.
Wapi? Wapi? Nai.